mabase na nitoa stress. Kama mzinga nitaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kipo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah. Kufa dereva mama.